When you see me, honey, you won't be alone. Honey, you will never be alone. When you see me, honey, you will be at home. Honey, baby, you will be at home. You will be at home. You will be at home, not alone. Honey, baby, you're at home. You're not alone. You're at home. Honey, baby, you're at home. You're not alone. You're not alone. Honey, baby, you're at home. You're not alone. You're at home. Honey, baby, you're at home. You're not alone. You're not alone. You're not alone. You're at home. You're not alone. You're at home. You're not alone. You're at home.
Da 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 da